mo mishong wa letsatsi la Trinity re le amohela mo lebitsong le le matla lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Re tla sirimolola tirelo ya rona mo page 104 go baka le go rorisa Modimo mo letsatsing e le Sontaga ya Trinity. Ra le dumedisa malapeng mo tirelong e boitshepo a re makeng a re mo roriseng mo letsatsing le le leng botlhokwa mo rona ba Kriste. Morena a nne le lona.
Modimo mothati yotlhe yo dipelo tsotlhe di go bulegetseng yo ditlhologelo tsotlhe di itseweng ke wena yo o seng sekwena sepe se se fitlhegileng mo go wena ntlafatsa megopolo ya dipelo tsa rona ka tlhotlheletso ya moya boitshepo wa gago gore re go rate ka botlalo mme re godise leina la gago le boitshepo ka tshwanelo ka Kriste morena wa rona. Morena re utlwele botlhoko. Kriste re utlwele botlhoko. Morena re utlwele botlhoko. Jesu a re morena Modimo wa gago mo rate ka pelo ya gago yotlhe le ka moya wa gago yotlhe le ka tlhaloganyo ya gago yotlhe e ke yona taolo ya pele le e kgolo mme ya bobedi tshwana nayo o rate mong ka wena fela jaaka o ithata mo ditaolong tse pedi tse gonne molao otlhe le baporofeta a re ipoleleng dibe tsa rona re ikaeletse ka tlhomamo go tshegetsa ditaolo tsa Modimo le go tshela le bangwe ka rona ka kagiso le lorato. Modimo mothati yotlhe rara wa rona wa legodimo a boikotlha o re a ipolela gore re goleofetse ka molato wa rona ka kgopolo le ka puo le ka tiro le motse o re tlwetseng re sa di dira ka ntlha ga mora wa Kriste morena wa rona re lebalele tsotlhe tse di fetileng mme re neye gore go direle ka botshelo jo bošwa o isa lekgalong ya lena la gago.
Modimo mothati yotlhe yo e tshwarelang botlhe ba ba ikwatlhang ka nnete o le utlwele botlhoko le tshwarele bitsa lona o le golole mo go tsone o le tlhomamise le go le thatafatsa ka molemo otlhe le go le tshegetsa mo botshelong jo bo nnetseng ruri ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. A re rapeleng poleke ya letsatsi la kajeno ya letsatsi la Trinity, Sontaga ya Trinity, mo lelapeng page 244. Modimo yo nnetseng ruri le o senang tekanyo o re buleleditse go bolela kgalaleleo ya boraro mme mo thateng ya gago ya bo Modimo go obamela bongwe fela re tshegetse re tlhomame mo tumelong e mme o re kopane mo leratong la gago gore re aga re go baka rara morwa moya o boitshepo Modimo o le mongwe fela jaanong le ka metlha. Amen. A re rapeleng re rapele thapelo gape ya Trinity as we dedicate this Sunday of Trinity to our youth in our parish and our youth in our diocese. God of unchangeable power, you have revealed yourself to us as a Father, Son, and Holy Spirit. Keep us firm in this faith, that we may praise and bless your holy name, for you are one God, living and reigning in glory, now and forever. Amen. Re tla utlwa lefoko la Modimo mo evangeling ya letsatsi. Kalalelo ho Kriste moliki wa rona.
The Gospel according to St. Matthew chapter 28, reading from verse 16. Barutwa ba ba sumedi mo ba ya kwa haleluya kwa thabeng Jesu a e makaitseng. Ya re ba mmona ba mo obamela mme ba bangwe ba belaela. Jesu a tla kwa go bone a bua nabo a re, thata yotlhe ke neilwe kwa legodimong le mo lefatsheng. Ka moo he, yang o dire merafe yotlhe barutiwa, lo ba kolobetse mo leineng la rara le la morwale la moya boitshepo, lo ba rute go tlhokomela tsotlhe tse ke di lokaetseng. Mme itseng, nna ke na le lona ka malatsi yotlhe go ya bokhutlong jwa lefatshe. Se ke evangele ya ga Kriste.
Papa go Kriste moruti wa rona.
Mulini la mudimo rara morwa le moya o boitshepo. Kararo o le di persona o abakwa o a galaletso. O bitswa rara, o bitswa morwa, o bitswa moyo halalela. Montse o le modimo o le mong fela. Ya o tlelang botlhoko bana ba gago ka nako tsotlhe. Ya gaogelang bana ba gago modimo metsamang ya bonna le sokameng. Ya ba nesetsang pula ka nako ya yona. Le ba tlisetsa dilo tsotlhe tse ntle tse ba di kopang go wena. Go rapela bjana ka lebitso la morale mmoko wa rona Jesu Kriste. Yena dutseng a rena busa le yona le moyo halalelang modimo o bokwang o halaletso gararo o le modimo le mongwe fela yo le le ka metlha yotlhe. Amen.
Amen.
Motlhodi thero wa letsatsi la kasheko e tla ba mantswe a tswang mo lengolong la bakuranta ba bobedi kgaolo ka lesome le boraro. O buisa ka temana le somele motso le mong re thosa le yona. Mme mantswe ke a tswang temaneng ya le somele bobedi reng dumedisanang ka katlo e boitshepo. Greet each other with a holy kiss. Mantswe a ke mantswe a kwalang ke Paulose moitshepi a kwala phuthego ya bakuranta. Mo lekwalong lwa bobedi lwa neng akanya go lokwala a bua le bona go ba rotloetsa gore ba tswelele pele go dumedisana ka katlo ya Sekreste. Bana beso le metswalle rategileng moreneng, maemo a re iphitlhelang re le gona ka sheko a kgatlhanong le tumediso e ya Sekreste. Maemo a re iphumanang re le gona ka sheko a re dictatela gore re bue ka social distancing mo le mokgwa wa go dumedisana. Moporesidente o ne a re ga bua maloba a re no more hugging, no more shaking of hands, ebile no more kissing. Ke moo jwalo re bonang gore maemo a re phelang tlase ona re phelela tlase go letshogo, re phelela tlase go dilo tseo re sa tsebeng gore morago ga tsona go tla ba go etsagalang. Ke ka moo ke ratileng gore ga re kena mo evangeleng e buisitsweng ya letsatsi e le evangele ya Mateo yo moitshepi kgaolo ya 28 re buisa temana go simolola ka 16 re thosa le yona re fitlhela the great commission mo modimo a nang a roma bana ba one ba neng ba le 10 le motso le mong. O gopole go rwa 10 le motswa bobedi
one kana ko a ipanya hile one kana ko a ipola hile ka ba kala rona rekisitse madi a konyana e senang molat jo le kopana le morena Jesu a le tabem a ba laela ba le some le motho le mo hore ba tsamaye ba yetsa batho hore nne ba rutwa ba ha kana kona ba romela re tsamang le lefatshe lo ntsha moya wa letshogo tsamayang le lefatshe lo ntsha moya o irang re bana ba ka ba tsabe o arat o irang re bana ba ka ba tsabe le ho kopa mo ka mo ka letsatsi le hore ha ba roma o bua le bona re ba adumetse le ba kolobetse maineng a mararo la ntate le la mora le la moyo alalela tlhoko hoputse jaanong a le teng a rera epangeli a kolobetsa e le kolobetso fela ya tshokologo mme ka seko re bolela ka kolobetso e kolobetsang bitso la ntate mora le moyo alalela e le isang bophelo mo sa feleng. Let me remind you, Trinity ki e. How about Genesis chapter 1, verse 26? Modimo ubu ale mangeloi ba iting di kwalo ba re ona ubu ale mangeloi. But let me tell you, mangeloi ba ne ba sina the power to create anything. The angels didn't have any power to form anything. When God was saying, let us create man after our own likeness, ona bua le moya, a bua le mora. Ona sa bua le mangelo, ke ka mole Johane, o re tsimolohong, ona le teng, e na le lentswe. Mangelo ba ne ba sena matla, a o ka create anything. That is why when God created the human being, the angel Mutomung Lucifer rebelled against God because Onatiba, Horio, Obituan, Otuton Rimupe, Oyakamos Tonam Sarud, Horar Mudimu, Utsabu Yenabo, Ukenakarumut. Isaiah chapter 80, Ore chapter 6, Urahabuwa Mudimu le Isaiah, Ore Kitaro Mama. But I want you to underline the word who shall go for us. Ore kitaruma man, who will go for us? Who shall I send? And who shall go for us? Isaiah wa fetula re ke nne na more. Ha modimo are runa, tla re bopeng motho ka setshwano sa rope. Ha modimo are kitaruma man, ke mang ya tla rie? Rena ke mang ya tla riela? O bua ka boma. Ke yena modimo ntate, ke yena modimo mora, ke yena modimo o moyo halalela. Now the Old Testament has got passages which are referring us to God the Trinity. Hore mora le moya di ntse di le teng ka nako tsohle. Modimo moya, modimo mora le modimo ntate. E ka ba dipersona tse haro tse fapaneng empa le tsotlhe ke modimo a le mong fela. Mora o tswa go ntate, moya o tla ka ntate go tswa ka mora. Ke ka mo le tumelo ya rena ya nesine ga re ema re ebile re bua tumelo ya rona mo modimong, re dumela mo borarong jo bo modimong o le mong fela. Ra mmitsa ke rara ke mora ke moyo halalala ka baka la gore mora o ne a tlile gore pholosa, moya o tlile gore tisa le gore maatlafatsa. Ntate o re bopile. God is our Father, Christ is our Lord, the Spirit is our comforter. Ntle le borarobo ga gona gore o ka dumela mo modimong, ntle le borarobo ga gona gore o ka tswelela mo bophelong, ntle le borarobo ga gona gore o ka nna le tumelo. Se se batlegang ke gore ga o dumela mo moyeng o halalela, o dumetse le o tlisitse moyo halalela, le o dumetse moyo o tlisitse moyo halalela, o dumetse o ya mo romileng gore a tlisitse moyo halalela. Ke a utlwagale. When you believe in the comforter, you also believe to the one who gave the comforter. And when you believe in the one who gave you the comforter, you also believe in the one who sent the one who gave you the comforter. Modimo rara, modimo mora, modimo moyo halalela. O notlisa moya o tlisang khomotso mo maphelong a rona. hore mona ko ngiri phumana mo yona ya coronavirus o ho modimo re utlwele botlhoko o ne o tletse hore a re matlafatse mo Trinity e o ne a tletse hore a re ntse moya wa boboi ka mantswe a bolelwang le ke Paulus a re ka baka la gore modimo ga wa re neya moya wa bofiega wa bokwala wa boboi mpa re neetse moya o ka one o matlafatsang mebele ya rona pelo tsa rona le maikutlo a rona gore re be bold enough to call him re re rara our father o ka re Trinity e ka sheko e ka re ntsha mo letshogo le re kile ra nna mo lona mo nako re tsamayang mo yo o ka re Trinity o ka nako e a ka yo tsena dipatlele mo bana ba borona ba galeletsweng mo teng a yo bana ba nurse le dingaka ba leng ko front line a yo bona bontate ba masole bontate ba matrafiki le bomme ba mapodisi ba tswang letsholo ore bona ntho e lelwa le seke la ya leboya wa bokwala wa boboi bang le maatla ka baka la ntate mora le moya o na le lona wa le matlafatsa. Whether you've got the PPEs or not, let it be known today that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is there with you. Na go ile teng e dumela se hile o tlapila kae bana beso ba yang dikolong letsatsila ka mosho ba tletse moya ma teacher le bana ba o muruti o tletse moya wa tse wa ketsetsego mo baneng ba buru le ba tswadi ka baka la re ka mmamoson ba tla tswa ba ya dikolong ba tsha ba this Trinity today e tlisa tiiseletso kogolo gore ga modimo ntate mora le moyo a lalela ba le teng go wena o tla matlafadiwa ga e le nako e modimo ya kgatsile ga ona motho ya tla itlosang ke ka moo ke nkang motlhoditshero ke re fanang katlo e le katlo ya sekreste give each other a holy kiss itamparele e le wena o ipona le monnameng o ntshe moya ola wa boboi o ntshe moya ola wa bokwala o itamparele o re ntate ke dumetse go we ke inetse wena fela nthong tsotlhe tso ke tsamayang go tso ke a dumela le go amogela gore o le ntate mora le moyo a lalelang o ntse nkapere le ka sheko o santsene o nkapere le ka o sane o tla ntse ntse o nkapere o mmatafatse le mo go leng thata gore nka tsamate a ke seke ebe ka belaela le mo o leng boima mo teng a ke seke bebe ka tsoga to ke o tsamaele modimo ke itsuru ko wena yanko ka meng a mpire letsola because without the Trinity we are weak. Without the Trinity, we are scared. But I'm saying to you today, let us receive the Trinity so that we may be strong and fearless. Let us go out into the world and proclaim Him as the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hore la lefatshe le ka kwala go nna le maemo itse kereke ntse le teng ebina se fela se re kereke ya tshwenyega ka ba ba tsietsang ka kgang dikgaoganyo le tshotlo mo bathong ka nako e re lela ka tshotlo e bolwetsi bo ba corona bo re tshiritseng yone ka nako e re lela ka tshotlo e bolwetsi bo e beileng mo maemong a batho ka nako e re lela ka tshotlo e bolwetsi bo e tlisitse mo dinameng tsa rona le mo malapeng a rona mo ebileng re bana le moya wa boboi re palela le ke go fana matsogo re palela le ke go akana re palela le ke go dumedisana re tshwaragana e ka re modimo o ka nka mantswenyana a mannyane a a yo loka dipelo tsa rona a re tiseletsa a re bontsha bogolo le bonatla ba gae le borena ba gae wa qetelelong go tlo wanane le mantswe a a kileng a bua ko Genesis 1:26 a re e tlong reetse motho o ya ka mo setshwanong sa rona mme e be motho ya tla busang a laola lefatshe re tlo laola bolwetse bo re tlo laola le maemo a ka mo le Jesu a boletseng ka teng mo temaneng ya Matthew 2018 mo verse 20 a re meeting nna ke na le lona ka malatsi otlhe go ya bokhutlong jwa lefatshe lefatshe le ka la khutla mme morena modimo o rara morwalemo ya boitshepo o ntse a na le rona ga kitla re leseletsa ebile ga kitla re tlogela re le masie e ka re modimo o ka tsa mafoko a boloka mo dipelong tsa rona mo mogopolong ya rona le mo nnaganong ya rona gore re tle re tie mo tumelong ya go mo direla re mo rapele re mo tshepile re sena bobui re mo rapele re mo itse e leng tate mora le moya o halelang jaano le ka metlha amen.
Tsena mo di thapelong tsa rona mo mesong ya letsatsi la Trinity re leboga modimo ka lefoko la hae ka motlhanka wa hae yo a re gopoditseng ka boraro bo le mmogo e leng tate morwa le moya o halalelang mo letsatsing le la Trinity mo kgweding eo le mo shontageng e re gopolang batjha ba rona mo kerekeng re gopola mesebetsi ya bona gore modimo a tla ba tsosolotse e re ka lefoko le la letsatsi la kajeno leo re tsosoletsang tate mora moyo halalelang modimo a tle a tsene gare ga batjha ba rona mo kgweding e ya bone ba tle ba bone bogolo le maatla le bao ba leng malapeng ka letshogo moya wa boraro e leng tate mora le moya wa boitshepo wa Trinity e ba ona tla lapesang ka maatla a re rapeleng. Let us present our great and glorious God, Father, Son, and the Holy Spirit, humbly in our prayers. We pray for the church that it may reflect the love and unity of the Blessed Trinity. We pray for the whole world that as God's creation, it may be its beauty and lead people to know and love God more. We pray for ourselves that we may become ever more deeply aware that when we are living temples of Father, Son, and the Holy Spirit, may God grant us more wisdom and knowledge to His Word. We pray for all those by word and example bring others to a knowledge and love of God. God our Father, we beg you to hear and answer these our prayers which we make in the power of the Holy Spirit through your Son, Jesus Christ, our Lord. Kobofelong a re direng thapelo ya COVID-19 ya diocese ya rona ya Pretoria to give each and everyone strength, molapeng, molinteng. O God of love, compassion and mercy, you taught us through your Son to love our neighbors and especially those in need as we are loving you. Increase our love for you and one another so that we may overcome the COVID-19 pandemic. Keep us under the shadow of your mercy in this time of distress and uncertainty. We thank you for those who are in the forefront of caring for the infected, in particular the doctors, nurses, and other health workers. Protect them in their line of duty. Bless them with your patience and humility. In the power of the Spirit, let us pray to the Father in the way that Jesus Christ taught us ever, now and forever. Amen.
Tsena agolo la pe mo lente mona ko nya kagiso arfaneng kagiso ya semoya gore modimo tla re tlolle e le ntate le morwalo mo mogala lo tswafa le go boloka bo mefela jwa moya ka kopano ya kagiso a kagiso ya morena in the Luna Lute. Page 116. Re leboga modimo me re simolola tirelo ya rona ya tebogo e kgolo ya Eucharist. Se go ena moraena modimo wa tlholego yotlhe ka ntlha molemo wa gago re na le o neela bogobe joo jo lefatshe le boneileng mme diatla tsa batho di bo dirileng se mo go rona e nna bogobe jwa botshelo ba modimo ba kwe ka metlha. Se go ena morena modimo wa tlholego yotlhe ka ntlha molemo wa gago re na le o neela beine e lengwe la mofina tiro tsa diatla tsa batho se mo go rona e nna senwele sa poloko. Kapelo ya boraro ya o leboga. Third Eucharistic prayer on page 122. Morena a nna le lona tlatsosang dipelo tsa lona a re lebogeng morena modimo wa rona ke lefoko rara ketlamo ya rona le poloko ya rona go leboga ka metlha yotlhe le ka dipaka tsotlhe ka morago yo rategang Jesu Kriste morena wa rona. And now we give you thanks because you revealed your glory as the glory of your Son and of the Holy Spirit, three persons equal in majesty and divided in splendor, yet one Lord, one God, ever to be worshipped and be adored. Ile foko loli dirilende bopo kalone muliki omu rumine ngurure kuluna katata mayobu itsepo unawaitsela na ma ne wa tsalwa ke mare wa kharibane ka ntla rona wa putula mabogo a gao mo tsipapano wa fedisa lo show no wa senolo kula ka mo re dira ha tsa borata ha hao me a go bona ena batho ba ba buitse le jalo re kopane le ba ntlele le ba itsepi re patlalatsa khalanelo ya le bitso la gao re re o buitsepo o buitsepo o buitsepo mrene modimo wa thata le bonatla go di mole le fatse ditletse kalalelo ya hao o sana go go di modimo go se go yo tlang ka lena la morena o sana go go di modimo morena ile ruri o bitsepo motswedi o bitsepo amoya wa gago o fologele go dimo ga dineo tse go di tshepisa re di ne mo go rona mele le madi a morena wa rona Jesu Kriste pele ga nela lo sho lo tswale amogetsweng ka putulogo na tsa bogobe me ya le bo ga boroba bo naya ba rutiwa ba gae ar tsan lo je se ke mele wa me o tla tlhabelwang lona. Morago ga selalelo na tsa senwelo a go leboga obaka a sena barutiwa ba gae senwelo a re tsiang se lotlhe le nwe mo go sone se ke madi a me me lo nwe mo go sone se ke senwelo sa madi a me a kgolagano e ntšha e netseng ruri a tla tsholela lona le batho botlhe gore di bitsa lona di tshwarele. A jalo re patlana tsa bo saitsing ja tumeng Kriste o tlatla ha ya no mo kopotsong ya le shula hae le khurula hae re go naela ra ra bo gobe jo bo naya botshelo le senwelo se se bolokang re a leboga gore ka re kaile re tshwanele ko ema pela ha lo direla a rotlhe ba re abalanang mo mmele le madi a Kriste re le ruwe mmogo bongweng fela jwa moya boitshepo morena gakolokela kereke ya gago mo lefatsheng lotlhe re godise mmogo mo leratong le Elene bishop wa rona le badiredi botlhe gakologela borwarre le bokgaitsedi ba ba ileng boikhutsong jwa bone jwa tsholofelo ya go rula gape ba tlise mmogo le botlhe ba ba tsamaileng mo leseding la gago segolotonna those who died of this COVID-19 rotlhe re utlwele botlhoko o re dire gore re abelane mo botshelong jo bo nnetseng ruri le Maria wa Kharebane ma Modimo le baapostolo le baitshepi botlhe ba ba dirileng thato ya gago ka dipaka tsotlhe a roba ke nabo ro halaletsa ka morwa o Jesu Kriste morena wa rona ka ene mo go ene ka ene ka bongwe fela tsotlhe ja moya boitshepo kgalelelo yotlhe le tlotlo ke tsa gago rara mothati yotlhe ka metlha le metlha amen. Jeka Kriste rutile re pelo khale gore rara wa rona yo ka le godimong lena la hao a le tsepisiwe puso hao a etle o rata ga hao ga go dire mo lefatsheng jeka kwa le godimong re fe gompieno bogo jana ja malatsi o re tshwarele male a rona jaaka re tshwarela ba ba re lo felang re boloke mo nakong ya thaelo me o re golle mo bosuleng o ne puso le thata le khalelo ke tsa gago jaanong le ka metlha amen. Bogobe jo re bo robang a ga se kabelano ya mmele wa ga Kriste na ba re bantsi re mmele o mongwe fela go nne rona rotlhe re ja ngwana ya Modimo o tlosa dibitsa lefatshe rutlwele botlhoko ngwana ya Modimo o tlosa dibitsa lefatshe rutlwele botlhoko ngwana ya Modimo o tlosa dibitsa lefatshe re ne ka khisho ha re taletse go atamela tafoleng mrene wa pelo tlomoge ka go ikanya mo tshiamong ya rona rotsi fa e se mo maitshwarelo a mantsi a magolo ga ra tshwanela le fa e le go sela matlhotlhora fa tlasa tafola ya gago le fa go ntse jalo sale ena morena yo popago ya gago le mautlwe le botlhoko ka metlha ke gone morena wa tsalang go neela go ja nama ya morwa o rategang Jesu Kriste le go nwa madi a gagealo
Ronella Ruri Moho Enne, Liana Mohorona. Amen. Lord, I'm not with you. Word shall be healed.
Ke kwa na ya modimo etlo sa maleo a lefatshe e boneng. Atamela nna mo khale melo mo rena wa rona Jesu Kriste ne neile. Madi a ga gwa letsoletseng. Mo tshe ndi pelong tsa lona. Ka tumela o le ka tebo. Ke di mpotsa modimo. Ba thumba modimo.
Mzimba ka Kristo. Tafu. The mass has ended. Re tlile bofelong ba tshebeletso mme re tla dira dithapelo tsa bofelo. Lebogang Morena, go nne molemo tshwaro ya gae e nnetse ruri. Ra ra mothati yotlhe ra go intshetsa go nna setlhabelo se se tshelang mo go Jesu Kriste Morena wa rona. Romele kwa ntle mo lefatsheng mo thateng ya moya o boitshepo go tshela le go dira go isa pako le kgala le lena. Kagiswa modimo e fetang tlhalogano yotlhe e tshegetse dipelo tsa lona le megopolo ya lona kitsong le lerato la modimo le la morwaga e Kriste Morena wa rona. Metshegofatso ya modimo a maatla otlhe ya ntate morwa moya o halalela e nne le lona e tsamaele lona le maatlafatse le tise jaanong le ka metlha. Amen. Be safe. Stay home, and may God bless you on this Trinity Sunday. Amen.